yahay jacaylba jeeniga isaaro iguu ka jirabayo aan ka jiibsan lahay. Yahay jacaylba jeeniga isaaro iguu ka jirabayo aan ka jiibsan lahay.
Sharafay, chanadi atunkiyo, chiradi.